no police ni kura wo so kwata ketekete se nkunuma wo ne nda wieye sane kfrem fon se wetwa case mi wo sie di ni kwa so mu twa case mu fon so anto nya man gi na wo ye mfo ye mu man ase wai wo wa kire ma no asema san ne makwa akoda agu so afrem fon so se wetwa case mi so mu twa case mu fon so a me se do ma adwe na ngi na wo ye mu ogina wo ye nwo mfo ye mu man ase so ba sase no so no obeto obabo bela wo ye mu man be ba be di I will say, assassin, so de. So bas as soon be sidana. We yam man rabetana than in him. In this abas as soon be jado no man soa. We yam ma, you are bedu no man. In see, Miss Sister, you genuine one for yam man nasi.
Sisiano, oh, your banner, we yam one, I want far a year quine be so and yam one now. Obey your honor marches, obey your passa. Now we jow nam one, one son so unfam, and can come a year my one, your sister. No, about your be I a friend and say a year yarry hana, uncle Pim or TikToker. Was sendi a Duabɔ kɛseɛ dia man ne boyfriend ana sɛ ɛyɛ ne sugar daddy ɛna afɛn so ɛyɛ police ni bi ne nyina ɛne sɛ wɔse ɛyɛ agye a ɛyɛ sunwane ɛna kyɛ sɛ police ni police fo bi ɛkye no ɛbo no na ɔmo bu ne wie na ɔkɔ report asɛm nipa na ɔ report ɛyɛ case ndi man wɔ ɛyɛ police station wɔ CID ni no ɛne ne die ɔwie no frɛ ne ka kyerɛ sɛ case ni wɔtwa mu ɛno da nkyɛ yɛ afɛn so ne sugar daddy ɛne ɛno wɔse ne sɛ ne Duabɔ ne dia mɔmɔ wɔse ɛyɛ Antoine Yamana and to Omuyam Ness, Omofu Nebeshe, in Sion Kuan Nebejinem, it is on Betria, Tria, Tria, Omochina, Nasanche, and your Duabɔ, dear Yarihana, out to be at your man's uncle for a Yanko, Yankoti, and some more did to Jayako, no Mamenka will say, a year tap tap sent, as you were Europe, Canada, US, UAE, Austria, was send this car, had your bagana, what the form of more account, and as a bank account, Zipe, or Netherlands, or the IDO payment, go place and as the app store, na download the tap tap sent app, or download the web business. So promo code and one is about the party video show ho who bought the party we show we pay and one say a show bonus sounds in our Europe as I'm then say tap tap send wallet how about the amount you use to tap tap send you know bet me a create wallet or so now what service kaka krabaya up to 50,000 Ghana cedis now there are transactions be a person or the young kwa niyo kwa sema ya rehana editu ja
policy payina uo sunyani mesin duja nsuenyama duja doma adriana so njina uyemu ogina wo ye mo mfoye mo man na sesa am sensuo no anyesade we andoma adwia na nche so nitumi pero odia ye mo machi nyina ayekuro wo sande matun 2 days bia ba lodge compare na tia me se ndibre kunfo boy se aguka ma bani fie se ba be kuno siedi ni ba kwa yidanse afre ye man ye yidanse se bete belen top no mo hu me omo hu mi si afrika ina be hu me ne be hu sa me nko ani mi si ni bia nka ho so hu sa no kure we de ta ho ma yente na ase no so ne mpa no kure nso bia no kure da o ma tena su nwa no ho sa asa na ma wo police pa ina ro sa no so wo twere ma no asem wo so ne ma da ko te kete kete wa te ko te se nkunuma o ne me da wie ya ho ma tena mba su nwa ne ase ni si fie da mba belekum ukoda ukoda asa ho ja ma mba belekum won wa frem fon so se ho che case mbe che case ho fon so what's my co doctor doctor Adomafie akwa kwa je bribe so watcha case mu wo doctor pon wo so anto anya man gina wo yam doma nsuo no doma adwa na wo so engina wo yam so doma adwa na engina doctor pon wo yam a me musa nsuo we sese o yensu so doma adwa nsuo wo wa kire ma no asema san ne makwa kwa da agu so afre mfo nsuo watcha case mu so mu twa case mu fo nsuo a me se doma adwa na engina wo yam ogina wo yam yonfo yam man na ase so ba sase no so no obeto obabo bela wo yam man be ba be di I will say, assassin, so de. So bas as soon be sidana. We yam man rabetana than in him. In this abas as soon be jado no man soa. We yam ma, you are bedu no man. In see, Miss Sister, you genuine one for yam man nasi. Do you see on siasi and pacromanim? Was ya fossa for moa, ninka be near bonnia bessan is any bit away. Hm, it's a business dana, or paddy or the nima, and you on one moon cock of an idea. Nti sɛ yɛsɛ Yesu Kristo no bɔ asa soro bɔ asase a ba bi ɛgɔ odu hyɛ bi ɛde nsɛ nyame nnim nti sɛ odi hia ni bi asɛ ma no ne sɛ ɔma bi de ne brai bɔ kwa de nsɛ nyame no ɔbɔ ne soro bɔ asase onim ba bi ɛgɔ odu hyɛ no ɔno mo ntimi ntu no gold ni bi fa nyɛ wu nsira nsira wo na ɛno ho nti afɛ ku bɔ ne tro no nkonkonsa ayɛ ho saa me de me sɛ me nka ho nkyɛ ho ne ho da ho me ya Rehana me sɛ police ni kɔ de ɔde abɔ abɔ ɔma kyi no me sɛ dɔ ma adwie na ngyi na wo yɛm wo police ni kwa so ne nda wie ye frem fon so se watcha case ni wo so do ma adwa na ngi na wiem wo papa doctor doma doctor pon a wo sunyane doctor pon a wo sunyane berlin so so wo sika nso betima ta police fon ni na atu ya beka watima to beyi na so atu ya beka ampa ni nsa boson dem je bribe ntinda ne masema jabosom so omuni masema mam ne sɛ wo bɛ ma wo tena asase yi so di makɔ di nkyena ye kyɛ sɛ nsuo no obi ani tumi wo asase yi so mɛsere ɔmo nyinaa ɔmo ne wonni sɛ de wiase abrabɔ nsitie bɛma wo hu wiase ani so wo wobɛdada ne ma porɔ na ɔba atete wo akɔ sio nso no wakomanteeɛ me vɛla na meka asɛmi sɛ yɛakyerɛ wo mɛsɛ wo pa yɛ nto bɛt no police ni kura wo so kwa teketeke se nkunuma woni nda wieye sane frem fon se wetwa case mu wusi edi ni kwa so mutwa case mu fon so anto nya man gina wo yemfo yemu man ase wai be na be hona ninti ni yehu ben fifiri nka dua bi kura so anka wonko timi wonko twa dua bi wa abela bi nka nchro se twa ka betwa ne kwane so nka ehu aboa wa mpemfo se wanti ya wa onka wo nka wo hu aboa wo kura nka wonku wo no beja ma wona akọ biko ni de tai ne so bia na yire ne mebi guba bi okopa bi akoma ba di ni bi opi ho awia na wonya ne kunu no nti wa ha no no me beba wo so ho ma ti wiase ase ne na nti wiase we mu no kre wo na brabo we enna ho kwa wo bi wa twana sa di we de me ya ko enye hwe nso no me di beja wo no ha wo di beja ma ne di beja wo no benye ni pasawo ipanya abuwa adie bie ni ho a edada ni haya minnim ba bie da ni ba bie bibia wo nti yesi yesu kristo no boss robo asase a yesu kristo no ba gold na abrofo no mode machine kope no nyame no ni ba bie odi bia ahyehye oni ma bie odi gold bia ahyehye nti sa wo o ma bi mfifira wo sa no de obeye bible no pa ne ma ne de na de yeko na wo de hiani bia asem ma nipa kro no na siwei wo hu nipa kro sia nya misu be yi ni gold ni bi de amabuko bi so a eye expensive bi anya me de e natural tin ni wuntimi nkoto bi wuntimi nko wiya bi homa ye ni na ho biko wiya so we na ho kwa wuntimi muni pa kwa sia pa wuntimi mu memra misu baba sia nya mi sei njame mfrem fon so se omo twa case mi so omo twa case mi fon so a nsa no mfa mi ntuntu 2 days mfiwula okọ north okọ jaa ne maame ha
mitimi ne menka ho hwe nkyere hu mi ne hwe ande manu we be ka kyere ho se abosi abatwa ye ho ahia nwie abatwa ye ho ahia mepa abatwa ye ho ahia ben hunni ben kan ne ho ntemasem se omusi dwia bi kura utwa ho ne se mogya ati mba ampa ne kyere se ben nyina nkwa wom se omunyini ne nkwa de nkwa wom to me wom be na be hona ninti ne yehu ben fifiri nka dwia bi kura so nka wonko twa dwia bi wa abela bi nka nchro se twa ka betwa ne kwane so nka ehu aboa wa mpemfo se wanti a wa onka wo nka wo hu aboa wo kura nka wonku wo no beja ma wona akọ biko ni de tai ne so bia na yire ne mebi guba bi okopa bi akoma ba di ni bi opi ho awia na wonya ne kunu no nti wa ha no no me beba wo so homa ye nti wiase ase ne na nti wiase we mu no kre wo na abrabo we enna ho kwa wo bi wa twana sa di we de me ya ko enye hwe nso no me ya di beja wo no ha wo di beja ma ne di beja wo no benye ni pasawo ipanya abuwa
na wene ensam abayi wa idi betu abonte so na ese eyaade a ahye ne ye pa se bebi ago hia emwade e free no eho empo na disappointment no so e free e de baye oba so ahye video no na koto afoforo beko YouTube eyaade pa TV na wa follow ye no wa subscribe na che se wa like e pages no so e de amaye TikTok X Instagram Facebook midi AMS ama adepe besan so ehia makram
Mr. Mankwa me wo fase wo sani sika bani edie wie ni project no eso de bia me wo fase ka mane wo problem
ene mremu na monte tap tap sending ka
eh no so ne die
tap tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account ana se mobile money account untia transfer fee bia
sa awo be ni sai
kire ni se wonko app store na play store on download the tap tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet tv shem obenya 5 euros 5 pounds and answer $10 on his first transfer
any me kwakwa kwofre na ka akire
tabi minya nwie esanse tap tap send at the good news aba tap tap send the gina ne customers wonti or the tap tap send wallet aba
I know be any say
so your customer who uk ccia ubeti mi akɔ tap tap send app no mu wa create wallet wo so enti se rate ne kɔ sora na wo de sika kɔ gu wallet no ana se mpo ubeti mi ato susu nkakra nkakra enti abre sem a wo pɛ so send sika ba Ghana no no anse wa send sika na ba Ghana ana se wo ba o man Ghana mu a wati mi ayu su sika e wo wallet no mu tie
ɛne yɛ sɛ te sɛ yɛyu so mɔmɔ Ghana ha yi no
saa pɛpɛɛpɛ sɛ se yɛ tap tap send atrɛ no ahyɛ mu kɔpie mu wɔ United Arab Emirates Netherlands ana Austria tap tap send ana
papa no